Abulela sukute Aubayate kukanyele Inhliziyo yami yabule Amampondo ayibulile indlela Ndiyabulela sukute Aubayate kukanyele Ngivelale ngajike